This is number 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 1, Polokwane City 1. My brother, how do you feel about the game on Sunday?
Igama lam qala ndingusiyabonga. Ndibuya ngapha ngase Miaton.
Nazo, siyabonga.
Hey, le game lena inkathazini.
Kakhulu.
Yi ngoba igame ebekumele siwinile le. Kakhulu sasidlala ekhaya apho Orlando.
Yeah.
Kumele siwine
na
kanjani.
Exactly, yeah.
So, mna into engikhalisayo kakhulu icoach. Uyabona iPirates indlela ibiqale ngayo isizini. Besiqale kakuhle sidlala ngedefensive midfield ay1, besidlala ngomunari. Then afake iattacking midfield ezithu. So since ikwes games dlulileyo ngoku uyitshintshile lonto ngoba seyiqala ukudlala ngedefensive midfield ezithu.
Umunari usebenzile and nabo Erasmus basebenchini. So ushintshe yonke.
Yeah. So nansi into esihlupha and iPirates icanda ijonga ngoku.
Yeah.
Xa ingekho undlondlo. Asinayo dictator yeah. I-tempo yegame iyo into esokolisayo kakhulu so ingahle abuye undlondlo besibonile ngoke ubebebethwe ibhola elihlweni mhlawumbi into ezokhawuleza ibe right ebuye kuye umuntu enza mbonayo ngoba makaringe bakhona nabanye kodwa andiboni into yoba bangayenza le nto ayenzayo ngoku yinto eshota ngayo kakhulu
umakaringe bekuphi namhlanje
makaringe bekhona ebhentshini ebekhona ebhentshini mara
yashintsha i-starting lineup sakhe
ukhochwe enye into enikhalelayo coach kakhulu kukhona into ayenzayo yokutshintsha i-fullbacks
yes
uyabona kunento yokuthi akhuphe lentwana umunyane afake uShandu okanye akhuphe uwodwa afake uMarco andiyazi laa nto uba incede nini because ngoku kumele sitshintshe ngendlela esi-attacka ngayo ngoku andiyazi uba kuzube kutheni or ubona bediniwe yiyo into enye into endiyiqaphelela
because you know ma ucoach akumelanga ulokushintshana nedefense yakhe ungawashintsha ama-strikers ungawashintsha ama-middlefield but masoqala uthinta lapho kwi-defense awunayo i-back four so uzohlezi nje ungela amagoli njalo
yeah so i-coach mayilungise ngoba i-pirates isquad sayo le nto ingathi siyibeka under pressure coach kukuba isquad sethu kumele siyi-challenge sundown so nansi into ongokwenza into yoba singoneli kukubona sithole ipoint besidlale i-draw namazulu le
exactly
emabhida ngoku sidlala i-draw la
and ilabe kumele la Orlando esigodini la kusekhaya khona ilabe kumele nithathe 3 points at least
yes so i-coach mayilungise kakhulu kakhulu kona siyamnikeza nje ithuba kuba ke siyawina i-cup unyana kodwa sifuna u-challenge league i-pirates kumele i-challenge league le nto ye-cup siyayibona nje ukuba kube khona into esijabulisayo ngelo xesha kodwa sifuna u-challenge league
iphinde ni-challenge ne-champions league
yeah and ikhanga
i-sundowns iyodwa le phezulu
yes and ikhanga siyonwabele laa nto yokuphuma kwi-champions league
ikhanga
siyonwabele kakhulu
nakhona nikhishwa abafana basebotswana it's a problem
uyayibona lona so mayilungise i-coach kakhulu ikhona into endingayiboni kakuhle mani ne-body language yezinye iplayer nje ayikho laa nto ingathi iyabaphusha andiyazi bakwenzakalana
ya ibheji engathi ayihlonishwa
so mabalungise
kwi-Instagram
kakhulu siyabanikeza ithuba mabalungise asifuni ukwenza nto yokuthiwe siyabagibisela siyathini so mabalungise kakhulu simele siwine sibuyele phezulu
nazo all the best bafone
siyabonga.